Uyabona ke abantu abangafuni ukukhula ubabona kanje ngokuhambe bespreada ipropaganda engekho. Kukhona nalo muntu lo ethi uMduma Baso oyolokhu ezenza i-analyst elikhulu manje and spreading propaganda ongazazi ukuthi ukephi kahle kahle. Lalelani bafethu, akuyena uKhumalo lo, yabo. Abantu nje just need to grow up sometimes, yabo. Mawubona wena ukuthi le propaganda oyispreadayo ubona ukuthi mhlambe khona into eyenzayo engcono, ayiyenza into engcono. Kushuthi uyafana nje nalabantu laba abazile abama parallel structures abazocekela inhlangano phansi. Yabo nje people need to grow up. Akuyena uKhumalo lo. Yabo. Mhlambe nifuna ukubukwa nikhulisa i-content mhlawumbe ngombhedo. Hayi kahle kancane. Yabo nje umnini wale post le ungihloniphile ngathi akayidilize ngoba kahle kahle indaba yokuspread ipropaganda sesiqala ukuyibuza ukuthi are you a patriotic person kwi-MK noma uze ngokuthi uzodiliza vele by spreading izinto ey'ngenama-facts. Yabo, phumani ey'ntweni eninginawo ama-facts kuzona kanjalo. Yabo. Asolokhu nje sincetheza, mina ngincenge ngesikhundla. So nje umuntu uma ebheda njengoMduma Baso laba asebe-spread i-propaganda bengenama-facts belokhu bethi inhlinhle in short, hhayi sisuka. Hhayi mina ngiphelelwa inhlonipho nje umuntu onjengalowo, yabo. Akuyena uKhumalo lo. Musanje ukuhambe ni-spread umbhedo, nihambe ni-spread umbhedo. Manje nifuna ukuthanisha igama lenhlangano ngombhedo nje. Ngoba nakho nihlule ukuthula nike nibuke ukuthi yena uNxamalala noKhumalo bazoyisotha kanjani lento, yabo. Okwenzekile kwenzekile, kodwa musani ukuqhamuka nezinto eziwumbhedo-ke manje, yabo. Shuthi nani nithunyelwe kagogo ukuthi ozani nizobhidliza inhlangano. Seniyabona ukuthi hoya inhlangano ngathi kuphefumula ngenxeba nicindezela lapho. Hhayi sisuka, abantu abakhulu bebadala sisuka ngayezi lokhu. Angabe nifuna ukukhulisa i-content, hhayi kahle nencane. Anisiyeke nje ngamanga, kuyena uKhumalo lo. Sibadala phela masibanga, akasizile ukuzodlala la thina. Kufana nalabo dubula abakhona bahambe bethi ama-entertainer. Sibona ama-entertainer thina. Thina kahle kahle sizosebenzela inhlangano. The mere fact ukuthi sikwazi ukuthi sihambise i-message itholwe abantu abaningi kanjalo. Because sihambisa i-message enama-facts. Hhayi lo mbhedo lo esenwenza manje. Ukuthi yena unithi uKhumalo lo noma kungasena uKhumalo. Zolo lokhu uKhumalo ubemuhle namhlanje senihambe nispread umbhedo. Hhayi abantu abakhulu sisuka.